khona manjalo isigodi South Africa umholo wakho nomqabulo wamaketha ngobupha no stop and go sima yedwa njengelanga ufakazi odla unembeza unembeza odlifakazi wakhe cha sila sikulendlela le kusekhaya la noma ngabe izindlu ezodaka angithi ngingangitshela ngathi nasemthwaleni ohlanya kukhona okuphilayo nanti uhlanya lwangithi ke ngiluswa la kwa Jack JAC halfway Ford halfway Honda Samba nalo siyakunyandeni lapho uthe hayi ikhona into engayenza nalento le uthini macingwane
akunjalo ngempela mfowethu mfowethu Msweli ngokungathi mangifethu ke noba nawe uNkulunkulu akuhlanyisa awusubona ukuthi donze ezinye inhlanya makuvela amathubazo ngoba abantu bayithanda inhlanya ubona inhlanya ihola nje emhlabeni ngoba uNkulunkulu kanye nohulumeni uyazi ukuthi inhlanya ibalulekile hamba nolunye uhlanya lapha uhomo manje lo kenzakalayo kwelapha bafowethu cha ungumemile Msweli angazi ungumemeleni kodwa ke bashilo bathi cha angivunule namhlanje onse bathanda nje lento yokuthi yimina yabona so ke manje ke mfowethu ke ngibonga kakhulu ukuthi ke wena uneqiniso lonke neqiniso lodwa ekuthenini mfowethu uthe esikebheni sakho khona masithi asele wangifaka mfowethu namanje ke ngisho njalo ke ngithi mfaka Msweli mfowethu ngufisela inhlanhla yetiyela libheke kini
hey.